Horeni Hashem Dakecha Unecheni Miyarach Rishon Leman Sharero Horeni Hashem Dakecha Unecheni Miyarach Rishon Leman Sharero Luleyama da 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 Bye-bye.